Nā, kei te whakatū patoria tātou katoa o tēnei whenua ki te kino o te huarere, ka hau patu nei ia tātou hei enei haora nei, ka māta toru te hekenga o te puaheiri ki te Waipounamu whānui, ā, ka taikaha te āwha me te hau ki te puku me te hiku o te ika. Nō te ata tonu nei a Tāmaki Makaurau i āwha tiai, me te aha nā te uira tēnei rākau paina ki Kohi Maramara i Wewero.
We were just like in the park and I was sitting in the truck and marking off our parks and all of a sudden the thunder just struck the tree and I was like sitting right next to the tree and just getting like a big ass Friday. It was so scary.
Nā, hei te ahiahi nei, ka tokitokia te rākau nei ki raro kei hinga noa ki runga i te tangata.